Iluongo ni Jonarobi, Jonai. Jonai gi rwakruok maler makata gidhi wuoth to ok inyal fwenyo. Yawa Jonai yawa. Ni kare Jonai nosewuok e gwenge wan ne wagini pod yawa ng'ato rwakre ka gimodhi mana senta ka. Kare osedok. Koro gima lit mogik be akani en gima lit motelo koso mogik. Ni jo Nairobi odok to we gupi malich kamane gweng. Pana bana mano to chike iloso manyien ka ng'ato dhi wuoth to wacho. Bende kapok idhi wuoth iseti mondi ka in gi gope mondo ng'e ane. Ere kaka ng'ato nyalo we gupe machalo kamane gweng ni en janai ni nabiro ng'eyo kaka organize ni immediately. okaw gope mwenye no okaw kamoro dhe okawe sweet mar mibi. Sweet to kuru ng'ato timo nade ya jo Nairobi. Nyen kuse chiemo nito chunye lega ganya konyodhi gimoro. Kidhi chaki soda to kuru. maga to kujo Nairobi buwana. Power play. Gopi power play. Power play. Ape nji yao. Kata yuna en ape. Jomage. Toka wacho na wendo mano bariambo. Ngomo miyo Jonarobi tukuru. Nia kamano.